Shalom mwese abafise kino gitondo ku muziki kandi kanguka mushikizo na jewe Kristi Kumana uno musi turi ku musi wa mbere ku musi wa mbere nama nibuka gushimira umuntu wese yibuka gusengera ekipe kanguka nuvuga yuko iyo ukurasenga mu gitondo wame uvuga ekipe kanguka mu izina rya Yesu kuko ayo masengesho y'abana b'Imana ari menshi aratanga inkomezi ngenabwe yuko nimba tukira tumara imyaka 8 kino kiganiro kiba imisi yose ni kwera amasengesho y'abana b'Imana amasengesho y'ine dushoboza ari myuka ishakugwa yakindi gikogwa ariko amasengesho yanyu ni yaducira inzira ni yadushoboza ni yaturemesha ni yaturinda kandi mwame musengera abadushigikira abapartenere bakanguka nuvuga abantu batanga uburyo bwabo kuri kino gikogwa gishobora gukomeza mu basengere kugira ngo nyene bakomeze uno murimo rero ku munsi wa mbere ndakunda kwibutsa ikivugo cha kanguka ariyo devise ya kanguka igizwe n'ibintu bitatu icya mbere nuko dukuye kwemera ubugombe bw'Imana ni ubutandukanye n'ubw'iwacu cya kabiri nuko dukuye gusenga imisi yose cya gatatu nuko kizira kwidodomba ahubwo dukuye gushima muri byose rero no musa uvuga cya gatatu kuba yuko kizira kwidodomba ahubwo dukuye gushima muri byose ubwa mbere kirazira kwidodomba mu kibanza cyo kwidodomba ushibe muri byose rero iyo uri kuri dodomba cyangwa idoga nuko hari ibintu bimeze neza rero iyo umuntu akubwiye ngo reka kwidodomba hanyuma gaca kubwira ngo ushime bisaba ikimazi bisaba igitambo ni ibintu bitoroshe kuko iyo urinze widodomba nuko uri mu bintu bibishe bitameze neza rero umuntu akubwiye ati reka kwidodomba hanyuma mu gishingo cyo kwidodomba ushime imana ni gute woshime imana kandi uri mu bibazo kenshi abantu bidodomba kwera ibibazo widodomba kwera ibintu bitameze neza rero ngo reka kwidodomba ahubwo uce ushime imana benshi barakona kubaza none urushime imana gute kandi ibintu bimeze nabi noshime imana gute banyirukanye mu nzu noshime imana gute kandi ntararonka umwana noshime imana gute kandi mariage itaza dukuvuga yuko icyo nshaka kubabwira nuko ukuye gutahura yuko muri uko gushima imana nyene niho uzana ubwiza bw'Imana mu mwanya wo kwidodomba ugashima imana hari gitsindo uba utsinze satani kwera satani aba yiteze yuko widodomba kwera ibibazo urimo abashaka kuzana ibibazo mu buzima bwawe kugira widodombe rero mu gishingo cyo kwidodomba akabona ukishima imana aca zazanigwa akaja muri confusion ntavyumva ni gute uyu muntu ashima imana kandi ari mu bibazo nico gituma rero iki cya gatatu kivuga ngo kirazira kwidodomba ahubwo dushima imana muri byose gushima imana muri byiza singene kubibigisha singene kubigisha gushima imana muri byiza benshi barashima n'abatazi imana n'abapagani barakona gushima imana iyo baronse ibintu byiza bibanezera ariko twe tuzi imana ntidushima muri byiza gusa dushima no mu bigoye iyo wasenze wamaze kwishima uko y'Imana ukabona ibintu nibiciyemo wabisengeye mu izina rya Yesu wizeye ukabona nibiciyemo ukwiye gutahura yuko ukwiye gushima uko bisa kose nje gituma rero murongo nashaka dusome uno munsi ni muri Zaburi 15:14 Psalm 50:14 muri uce gice cya 50 haruguru gatoya Imana ikwerekana yuko ibimazi cyangwa ibitambo abanyisiraeli bayiha ntibyanse nkuko ibivuga murongo w'8 ngo sindaguhora ibimazi cyangwa ibitambo utanga ngo biri imbere yanje nta kibazo kuri ibimazi cyangwa ibitambo ariko murongo wa 14 avuga ati tanga ibimazi guhe Imana ibimazi vy'amashimwe kandi ushitse ibyo wasezeranye utange ibimazi vy'amashimwe ane ushaguhagara cyane offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce twige gutanga amashimwe n'igihe tutuva dushaka gushima n'igihe ibintu bimeze nabi ari kumenye kuryo shimwe ari kimazi ari kintu ushobora kutiyumvamwo kandi umenye kuno gitanga gutyo Imana bizoyikora ko twige gushima niyo tutumva dushaka gushima muga tugatanga amashimwe acitse ikimazi cyangwa igitambo kuko tutavyumvamwo ariko tuzi ko bifite agaciro ku Mana keze muce cha kabiri nkuvuga umwanya w'inyigisho turakomeza kwiga gutabo cy'abami abashasha muri kanguka mugenda muri archive mu karabiyo nyigisho yatanguye itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu 22 me turashaka kubami ba mbere igice cya gatatu umuntu iheze nanabwiye ko igice cya gatatu nzogitebako cyane kubera hari byinshi cyane Imana yampishuriye ico twize cyane nuko tukuye gusenga cyane Imana duhe ubwenge tumenye ikiruta ikindi rero Salomo twarubise yuko ubwa mbere akiba umwami gihebwa ra umbwenge buvuye kuma imana yari umuntu asanzwe rero akacha kwigana se yabona se atanga ibimazi canke bitambo nawe akaja kubitanga ahari hose ariko ntiyabwatahure yuko ibimazi bitangira ahari sandugu y'isezerano ariyo shusho ya Yesu Kristo uno munsi ubwo bwenge buronse mwijoro ari mu nzozi imana iramuhishurira abitahuye aca vyuka yiruka agenda ahari sandugu y'isezerano Yerusalemu yaciye ava Gibeon agenda Yerusalemu kuko isandugu y'isezerano ari Yerusalemu aca agenda Yerusalemu ahari sandugu y'isezerano agenda mu ihema ry'Imana kandi ashitseyo aca tanga gutanga ibimazi y'amashimwe akira no musumu kuri abakozi biwe kuko yari amaze kuronka ubwenge twarabonye rero ngene yacimanza n'ubwenge bwinshi babagore babiri bako aragwanira umwana ariko Salomo arakoresha ubwenge aravuga ati reka tumukatemo kabiri umwe wese tumuhe igice ariko mama we aravuga ati oya ndamuhevye ariko utari mama we bavuga ati ego niwa mukate niwa mucemwe ibice bibiri ivyo byose byerekana ubwenge njya mu Imana twerekaye yuko abantu bose bari ngaho barumigwe murongo wa 28 igice cha 3 bose baratangara babonye imanza Salomo yaca abantu bose baratangara kora subwenge biramenyekana hose rero nabasavye ko muwa mwasomye gushaka guce cha 11 nduvuga yuko igice cha 4 uduga gushaka guce cha 11 nizere ko mwabisomye nivuze ko mwabisomye kugira ndiko nabivuga mu bitahure kandi ngo nabibabwiye igice cha 3 nje natevye ko gose ariko nibice ndabica ko ndengana nta byinshi byo kuvuga ko nizere ko mwabisomye mwibuka yuko imwe bitabwo ko turasoma byo bisezerano rya kera turondera gutahura ico byo twigisha uno munsi mwisezerano rishasha igice cha 4 rero nta bintu byinshi no vuga ko ari uva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 28 verse 1-28 ndako twereka guvernema canke amazina bagize ubwami bwa Salomo ariko uva mu murongo wa 19 gushaka mu 34 verse 29-34 barako twereka ubutunzi bwa Salomo yasa amafranga menshi yasa ubwenge bwinshi kugira utahure neza ubwenge bwa Salomo soma mu murongo wa 29 verse 29 ngo imana yahaye Salomo ukumenya hamwe n'ubwenge ngo washobora kubigereranya n'umucanga canke umusenyi uri ku nkengera z'uruzi nimba udashobora guharura umucanga uri ku nkengera z'uruzi nukuva yuko n'ubwenge bwa Salomo bwari burengeye uko umuntu ashobora kwibaza sinzi ko mwumva ikigereranyo imana yatanze ingene ari bwinshi cyane umurongo wa 34 verse 34 ikintu gikomeye ngaha ku murongo wa 34 ayerekana yuko ngo abantu barafata ingendo bagiye kurondera Salomo bumvirize ubwenge bwiwe si abantu basanzwe gusa n'abami baragenda kurondera Salomo kugira bumvirize ubwenge babaza kumva inkuru ziwe tuvuga yuko ubwenge bwiwe bwaravuzwe kugira avuga ati ndakeneye kuja kumviriza uwo muntu afise ubwenge bw'igitangaza ndashaka kwereka aho imana yamudugije bya bintu bidasanzwe yarasa ubwenge ariko rero muri ino nyigisho tuzobona yuko ubwo bwenge ntibukwiye harakenewe n'ikintu kitwa guca bugufi kuko ubwenge burashobora gutuma ugira ubwibone ni byiza rero kuronka ubwenge ariko ubwenge bwa mbere ni uguca bugufi igikuru ni ukumenya aho wakuye ubwo bwenge wabukuye he nimba uzi ko ari umwana w'uguhaye uraca bugufi kugira icyubahiro cyose kibita imana nabasabye ko mwamwasomye gushaka guce cya 11 abatarasoma muhasome ejo tuzokomeza ariko duca hejuru ntinjira mu idoni y'ido ndiho abahezagire mugire umunsi mwiza.